bolela le nna. A re boleleng. Lehono le ne ke rata ka rata a bolela ka banna ba ba nang le maaka. Banna ba ba tletseng ka leleme la go thelela. Motho a tle bophelong ba gago. A re ke rata wena fela. O le a ke morate. Goba a re o le ke kgaogane le ena. Ke kgale ke kgaogane le ena. Goba a re ke divorcee. A tseba gore ke maaka. Bjale ka ga tseba gore le rena basadi re the weakest link re tla tsena o tsene o re phaphara years or months down the line o boela morago go yena motho a na re a morate go yena motho a reng o kgaogane le ena go yena motho a reng ei ga a na lerato ke motlapa banna ba na le maaka bathong le ge re sa tsebe gore a ba boetse ka ditlhare goba o boetse ka eng mara go na le banna ba ba na le maaka in the name of gore ba kgone go tla bophelong ba gago ba senye bophelo ba gago wena ke mang a kileng a tla bophelong ba gago a bo senya ka lebaka la maaka wa šala o senyegile o rathagane a re boleleng bolelang le nna o a nkweleng ore a nkwešišang o tla nkwešiša nna le canget kantholagala ai
kere ke go maditswe hey ke motho